soudé dafa khonkhé nenam dafa wéxé kokoy pitchi meye xamna ni nen bobulé fala bet pou dundou doré bu nen bato djé munawé fly on.